nanga ndinelo daloidi muziwana mala tienkalo chirazu mafuta amendi makuma nawo ngombesa na bwele jala mpawi komaso kugona modontedwa komaso fizi sindi maikwa nilisa oyambira ndawe amendi maipesa ina liyo chepa 3000 kapena 5000 njira amendi mapesa ndame minei ndimagwira maganyo olima munda komaso otunga mazi panopa moyo wanga wasintika kubwera kwa ng'ombeyi panopa ndoti fizi ndikukwanirisa komaso njala nyumba yanga yatha komaso mphawi komaso panopa ndakhoma nyumba malati pakali panopa ndikupeza ndama yoposera 70,000 kuchokera mng'ombe mene ndili ndalandira kuchokera mukakomene ndikupereka na jambo bakinu ilongwe dele yapindula moyo wanga kwa kukulu pajona kuti mafuta osamene ndimakumala nawo panopa ndoti ati kwenikweni ndipandekha ndimafuna nditaposera pamene ndili ndikupeza ndama yoposera pa 70 kuti ndizichitira bhizinesi zina zazing'ono zing'ono kuonjezera pa ng'ombe imene ndili nawo mawu anga kwa malawi ndikuwalimbikisa kuti alimbikire pa zinthu zimene akupanga kuti siwafikire ngati mmene ndilili ineyo.